ndangeva kuthethwa ngento ye-modeling neento ezinjalo. Into ye-modeling ndizoyiva xa ndikwa-grade 12 uba yenziwa phaa iqala. Ndizoyiva ngomntana endandifunda nayo elona yobo. Then kulapho ndadecide uba okay, let me enter for Miss Cala 2022.
Yes.
I think it was first annual, I'm not sure. Ndangenela, then I become a second princess. Then ndazixelela okay, let me continue. Mhlawumbi into ezondithatha i-career yam.
Yes.
Asinoyazi, ngandithatha indibeko ezintweni. Then ndangenela futhi 2023 uMiss Cofimvaba. Ndaba nguMiss Cofimvaba 2023. Ndaqonda uba ndizuphela amandla nalapho. Ndisaya phambili. Ndangenela uMiss Face of Qhalanga, ndayi second princess kulo nyaka ngoFebruary. Then ndazo approachwa nguBoot Black. I think it was March, I'm not sure. Wandibhalela bacela ndingenele uMiss Hustler Entrepreneur. Uzobe usegcuwa. Ndaqonda uba let me try. Nangona ndandiyazi uba imali ayikhontle. Ndaqonda uba ndizawuzama. Ndangenela uMiss Hustler Entrepreneur. NdinguMiss Hustler Entrepreneur ke namhlanje.
Oh, wow.
24, first annual.
Ne, iqala nje yemkana hawe. Basibuya kwintengiso, sakuncokola kabanzi.
Molo mphulaphuli, ubusazi na ukuba u-Elliot Brothers Auctioneers uhlala eneseyile zemfuyo kwakunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo. Mandicacise, rhoqo ngolwesihlanu siba neseyile eThorn Park kufuphi neMonti, ukanti rhoqo ngeveki yesibini enyangeni siba neseyile eDoni kufuphi neStutterheim, yaye ngolwesine okugqibela enyangeni siba neseyile kuKomani. Yiza kwiseyile ekufuphi nawe uzozifumanela izinto ezisemgangathweni zokukhulisa ifama yakho. Kukho imimiselo nemiqathango. Elliot Brothers Auctioneers, tried, tested and trusted since 1910.
Enkosi kakhulu, siyabulela kwela cala. Masibuyele kuwe ke sinemvelo. Lamini, ibi yimini enjani usukela ke kusasa xa nivuka de niyoqabela eqongeni? Khasibalisele.
Ndingatsho ndithi I was so nervous. Ndizixelele uba okay, as long as ndingenile stage ndathatha i-experience, then mna bendingayilindelanga uba I could become i-queen.
Yes.
Because bendinalaa nto yoba khona ababhetha kunam abayenzayo le nto. Okay, but then that day sivuka ndandihle aphele noasemahle ndibane ndibalibalisela. I'm so nervous. Azothi aphelele, hayi ayisuyicinga loo nto. Ndiqonda uba soze ndingayicingi ke mna because esteyiji sineendlela zethu si-different.
Yes.
But then I made it.
Okay. But ke ndifuna ukwazi ke ngoku njengokuba umane usothuka kuthiwa uyiqueen usothuka uyi-second princess, yintoni ocinga uba iyakusebenzela apha kule talente? Yintoni oqonda uba ndigood kuyo and ingathi yiyo lindinika ii-points?
And I'm not sure about the good kakhul, kweli cala lokuthetha, but I can talk
okay
too much when I want to. Communication, nezinye models, and all that stuff. But what I'm good at is working.
Okay.
I'm sure about my work. Always glan gene stage, solo ndinalanda yoba. I do, I can walk, but the problem is ukuthetha.
Okay.
Because I have in nerves.
Oh.
Glan chong abandu wen kone but then if one is on a stage, I make sure I pray. But to go in nerves,
yes,
to go as bandy,
focus.
Bandy focus.
Okay, a petal abetan, many a mini batat.
Besamis batat, but
Kubenjana bany.
Oh, apelele, we were ebengene uMiss Gasination.
Yes.
We were by second princess. But then wasemahle khanga phumelele.
Okay. Okay. Phambi koba ndikunikele ithuba uthethe nabantu abatsha, ndiyafuna ke uqale ndijonge into yokokuba amaphupho okanye iphupho lakho ngayo yonke le nto ye-modeling lithini iphupha lakho? Khasibalisele uba uzibona uphi?
Mandithi ndizoqhubeka ngayo. Ndiya ndizibona ndisiya phambili, ndiyafuna nokungenela uMiss South Africa. Then I also want to open e-school for coaching abantwana abancane because ndiqaphela uba I can do coach abantwana. As banosisithoziwa itshilo kum, wathi ndingayicoach e-good. But I need to enter more pageants so that I can learn and have experience.
Okay. Ungathini ke ngoku kubantu abatsha bakhona bathi sisi le nto yee-nerves ibambe mna ndingakwazi kwa uqalisa le nto ye-modeling. Wena ubalisile iba lakho lokuphakama uqalise. Khawutsho into yoba umkhuthaze uba athini umntu osoyika ungena.
Into endingayitsho kumntu oyika ungena is that ii-nerves ziyakwazi ukhontroleka xa ngumntu. So xa into uyifuna nyhani uyibona uba okay into ezokusempumelelweni then uyakwazi ukuba utrye uba okay ndiza kwenza unumber one nonumber two to control ii-nerves zam. Then ukwazi uba uthi xa ungena esteyiji into emandindixelele yona xa ungena esteyiji there's no need yoba abantu bajonge straight emehlweni because uzawa first of all and awuzuthetha yona umntu bomjenga apha phezu kwentloko. And it's easy to deal in to deal with nerves xa uzokwenza kanjalo.
Okay. U-2024 akakapheli. Zikhona iplans nezinye iicompetition ozijongileyo?
Yes. Ewe bhuti apps azikhona iplans necompetition endizijongileyo. As babe siyazi sonke uba zange ndide ndiye kwaMiss Remarkable because ndabelwa ifowuni. So ndiplana ukuphinda ndiye kwaMiss Remarkable andikaka give up.
Yes.
Then khona enye pageant endifuna ungenela uMr and Miss Endless Eastern Cape.
Okay.
2024.
Zezona
zobesenzeka ngoDisemba. Zezona ndisazijongileyo kulo nyaka.
Uthi ubambe iphi isijob? Ulifumana njani okanye ulenza njani ixesha lopractice?
Iphi isijob yam iphuma eli noko. Half three ndiphumile emsebenzini. Saturday ndimake sure uba ndiyapractisa. Xa ndine upcoming competition nangobe soyogcuba besipractisa xa ndiphuma emsebenzini siqale ngo-4 siphume u-5.
Okay.
Then abantwana abafuna upractisa bayangena Saturday ngo-2 baphume u-5 kanye baphume u-4.
Okay. Make sitshekishe ke ngokumntu othi mna abza mna oyena mntu onobangela uba ndiqalise ngusisi xa ndinohlala naye phantsi ndithethe naye bakufumana njani abantu abafuna ukulandela kumakhasi onxibelelwano naxa befuna ukwenza appointment kunye nawo.
Umntu ofuna ukundilandela amakhasi onxibelelwano ndingusinevelo Mthalaliso kuFacebook. I think most yena andiyazi kuFacebook. KuWhatsApp inamba yam ngu-078-222-9206. 078-222-9206.
Okay. All right. Enkosi kakhulu ke siyabulela ngexesha lakho and siyathemba noba umntu omtsha uye wavuseleleka namhlanje aphinde alijonge ikamva lakhe netalente yakhe athi hayi ndizimoshele ixesha. Kuthiwa mandiqalise. Siyabulela. Xa uphinde waphumelela uzawusirhweca mos.
Ndizandikrweca.
Zithini iitaski enizinikiweyo uza kwenza ntoni ngoku now that ke uphumelele?
Now that ndiphumelele I'm going to represent the crown as uba ndinxibe ibrand yabo.
Yes.
So I'll try uba ndibe nezo event anyana whereby we motivate
abantwana
and also I stand for gender-based violence and femicide.
Yes.
So I'll try to do an event that will be based on gender-based violence and femicide.
Okay. Now, sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Siyabulela kakhulu. Masikhulule. All right. Enkosi kakhulu ke mhlawumbi asekhaya usinemvelo Mthalaliso. Usandophumelela ngapha egcuwa ke ubetha nabantu abasuka bebesuka koomonti abanye basuka phi ibiyicala nantoni kwidolophu ebeziphaa.
Ibiyicala nengamakhwe ne Queenstown.
Okay. All right. Enkosi kakhulu mphulaphuli xa sibuya sawutshekisha ke uMiss Mbokela. DJ Khaled,
another one. Another.
Nicki Minaj, Chris Brown, Future, Ed Banins. Do you mind? Do you mind?
He got Nicki, he know that he hit the check. A baller trying to score, check them shot clock. But I hit them with the